Foundation pastors.
I'm going to go to the house.
ngizokusiza ngemithi.
Ngitshele ukuthi futhi umfundisi wamanga lo.
Inyanga noma umfundisi?
Ngikho wonke. Ufuna ukubona-ke lo muthi ozomnika ukuthi uzokusiza ngani.
Ngiyabuya. Ngisabana abafethi bami ngibona baphethe umuthi.
Sheshe baba, sheshe.
Ngiyakudinga lo muthi.
Boss, ngizoke ngizwa.
Nama ngasi.
Hey, what's the consideration? I'm going to go to the shoe shop. I'm going to go to the shoe shop.